kubate kufara kwa muri. Zita ndinonzi kura imakore. Mwana we ganda ngai ganda. Amuchisha ishi nijoto. Kas kas. Dara chivas. We thank you so much for bringing us here. We love you so much.